kuryabana twabigize umugendo turarengeje sana tugendana dusohokana kandi turi bigabo bikuze hari n'umukobwa wumva bikubwiye neza je yarabimbye
umukobwa
umukobwa yambwiye ati ndamwimira iki ko ari byo biharawe hari abagabo vraiment baharaye ico kintu cyo kuryabana kandi kindi uzomenye utazibagira iyo ubaye umusambanyi warubatse urwawe nuko warabikoze uri umujene ubagaca agenda akwirata mu bandi bajene nguriya narahejeje yo ngo nangire demo nishamariza ariko abapapa aranyegeza kubera arashaka kwikingira akingire n'umuryango wiwe umugore w'umwira ntabimenye urumva nje tuma abakobwa bose twarabonye ahantu batavuga
Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bakunzi ba Isaac TV, aho muri hose aho muherereye, muvyutse canke muryamye muraho mumeze gute. Cye ndameze neza ndashimana. Uno munsi rero twagendeye navuga abenduwayo umukinyi w'amafilme ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi murabizi ko bikora neza. Ubuho yabaye n'umuririmbyi, bon asanzwe ari n'umuririmbyi. Reka ntacumvuze tu. Kumana nanje rero kuri micro si kimwe ku kindi. Ndazi ko mubigikumbuye naje ndazi ko mukumbuye nanje ko nkumbuye kuba ndi muri kimwe ku kindi. Ariko ikindi ndabemera za kimwe ku kindi. So kuri micro nico centre la tête behind camera Juma Jokes reka kwanza banze ndamuramutse. Nsabe.
Ntabara mukije jeri twa Isaac Classic. Ebane hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha gire bitangira kuza biracha kuri yo television. Ariko cyari hasi by the way racha bisaba abone bake ndasabye rero yuko tuginda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri television Furaha TV 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri Furaha TV cye ni Isaac Classic neme n'umutima wanje wose kira Furaha TV 257 andi kuko nyene kuri YouTube Furaha TV fura ndi mugiswa ruko nyene Furaha TV 257 Furaha TV 257 hama uche wiyandikisha logo twibona ngaho wiyandikisha hajya bo entre temps urasha urakura bona ibiganiro vya ba jeune ari umujene yitwa Karim n'abandi bako batishye ibiganiro vyiza vyiza hajya a kumwanya kumwanya ebana nuko kuracerwa sana rero nago ndasubiyemo munyuma gukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hariko kwa gishasha cha Isaac Classic gire gusa gicaga kuri Furaha TV cewe neme gushikira wewe rero na nkunda jewe tujye gushikira Furaha TV na Isaac TV shikira Furaha TV twese dutere imbere
Eh ni salam.
Mazene.
Eh mazene za cyane.
Ndakuwe.
Inane ga imutambo nyuri ngaho, shaye maso yawe. Nta no wozo yavura. Ukuri. Kuko yo na no we bagwa yami ibindi bitamiyope. Aba yabaze.
Entre ta wahantu hehe.
Nakoze cyane je ndashimira Imana.
Tonge nawe nyene.
Nanjiki.
Yeah, akunda kuvuga ati nyine abantu muri ntuze ya muri abakinyi ba filme bon ngaha anye abantu nyine baba baba ahantu heza cyane canke baba bafise ngo barabayimna
iriminati ndacumva ko je nta nicunzi
mbere
rapi muranumva bakivuga nta cunzi
okay abeli mundimbo yiwe urahumuriza imitima iki ndirimbo ko abantu bose bakunda kuvuga ko gospel nta mavyuzi zironka ariko wewe mu minsi ibiri iramaze gukwiza plus de 2000
mu bisanzwe indirimbo za gospel nta mavyu zizigira sindatora impamvu abantu badakunda kumva iby'Imana ariko harimo amajambo meza humuriza imitima ngira nico gituma naje ubwanje mu ndirimbo nyinshi mfise usanga ahubwo mfise amavyu z'ibihumbi bitatu mu mwaka wose Iko nakamara maze.
Ari filme.
Filme ndatwira.
Ari ntuze ari zi kuryabana.
Twabigize umugenzo birarengeje sa. Yo iyo.
Ndandi burayikunda.
Iyo. Ari ko vraiment uyu ndirimbo reka kuyikunda gute. Ndayikunda cyane. Narayiririmbye ndi ngozi twagiye utora kiriko. Cha ndatangura nyene kuryabana kuryabana twabigize umugendo turarengeje sana. Tugendana dusohokana kandi turi bigabo bikuzi. No no, bagace bibaza ngo nibaza ngo mvuze nyene ngo kujya ukame ngo ndije ndiko ndavuga ko ndabajya. Oya, ndiko ndavuga ibyo bari.
Ibindi bigabo nyene.
Ibindi bigabo kuko ibyo bintu biraharawe. Nkaho yandimbo yaciye avuga ngo biraharawe.
Kandi n'iryo urayizi sanga iko.
Biraharawe. Biraharawe gufuka umunwa. Biraharawe. Nibindi byinshi. Urumva rero ntakubeje. Hari abagabo vrema. Baharayi cyo kintu cyo kujya abana cyo kugenda n'abantu uko twaciye baciye mu mast abana biki gihe barafite ama systeme menshi bacaho mu kuvuga imvugo bavuga kujya abana mugaba ico bashatse kuvuga abantu baracunga gusohokana n'abana bato kandi
bana ko abajene bibabaza kandi gushika yaho babirimba banabiririmba
ya uranze gituma babiririmba harundi muririmbyi yaririmbye nigeze kumva amazi imisi ararimba yuko ngabo bapapa bo bagira ibanga ngo nibo bafise ibanga ngo bikondira abapapa ngo nibo bafise ibanga iyo ndirimbo mengo sinzi donge abapapa bafise umujene uzibeshe umuntu umujene bishitse mukaryamana umuhungu umujene bugaca agenda akwirata mu bandi bajene nguriya narahejeje yo nabona ngire dem nishamariza ariko abapapa aranyegeza kwera ashaka kwikingira akingire n'umuryango wiwe umugore w'umwira ntabimenye urumva nje tuma akobwa bati twarabonye ahantu batavuga kandi akamuha ni noti zikwiye donke bagira ku munyi noti akongera ntibije hanze nico ituma hari izo ngorane.
Okay, Natal, guys, murumva vraiment bon dufate nk'abakobwa ba murabikotse bagaci bagenda barakwaraza ya vraiment nibaze basuye kubahenda urumva nibaze basuye kubahenda nubwo yo kwigira ikigongo urumva ngo urengo nisha mu mariza yani ucuba karubanda oya gereza ngaho ama aba bapapa namwe vraiment oya mugabe
mugabe ikintu gituma bibaho aba akobwa rukuntu bihenda hari n'umukobwa wumva bikubwiye neza je yarawabimba
umukobwa
umukobwa yambwiye ati ndamwimira iki ko ari byo biharawe ee akumva yuko yibaza kuronka umugabo ngo nukwemera abajyamane ngo nundi yagiye umuhomba ngo ariko mwahe ngo wacayemera ariko siko bimeze haraba papa abahungu nabo bazi ko ari guhera ku murongo atano umugambo kurongora aragira akagumaza gutereta tereta umugambo ukuzana umugore utarashika gaca agenda honja ni nka urya bahunja ubusyano hari muhangi wacu ariko nabo bagira ubusyano ugasanga wewe wagiye atamahera ofise nturana ntugiye no gusorora gaca ugenda uhonja akanyota kagahera nabo basore bashaka kumara inyota bataragira
kandi
rero nico gituma abakobwa bige burya umukobwa ukunda bishitse ukamu propose ico kintu akanga umugume inyuma ugacha
ni wa muhe
ubwo muhe ndamurose
ni wa muhe
oya wa mukunda
ama ndabivuga bakunda
ahubwo ucuvuga ati je ndagiri uburyo bwose kuko umukobwa ari gabagukunda ati je ndagukunda mfasha nyarutse uti guri bisabwa mushire mu nzu ndu wawe uwo muhungu kubera gukunda cyane acagira ingufu zose mugo ukabona taragukunda nawe acaguta gacaiza kwirondera abantu ngo gumya rero ibintu byawe ngo
kandi rero ikindi ukuvuze ngo guhonja honja ntazo cabiheba ngo nikoreshitse mu rugo
oya arabandanye agakantu zikakumenyere gukoma ngo kamagaheze n'imbaraka ke
agatoke
kamenyere gukoma kamagakomba nyine ubwo nyine yaratanguye akira umujene agira ivyo ntunze arabandanye kandi ikindi uzomenye utazibagira iyo ubaye umusambanyi warubatse urwawe nuko baba warabikoze uri umujene kenshi ujye mu
mwagendanye
gatanu gatandatu uribuka ati uramwibuka
ukamuhamagara papa avance uramvugira ibintu
n'amazuba uranamwibuka ukamuhamagara ati eh ariko uribuka wa munsi reka vyari birenze gatasha iyo ngo nanje sha ngo hani atari ugasanga nubwo yagiye ku mugabo arasha ku Rwanda agatelefona ati ariko sha ati vraiment naje numva ndagukumbuye gusanga barabibandanije vyiza wo kwicunga ukirinda ivyo bintu ukazokumva wakuze.
Okay, cyane gose. Basha abakobwa cyangwa abahungu muko muratwumviriza. Ndibaza uwo n'umuntu akuze, si kuvuga ngo ni umwana ngo angana na ngo nanje cyangwa angana namwe. Donc arabizi. Urumva nyimba nawe ne. Urumva nyimba nawe bon. Bari
gese.
Nyimba nawe baramwe. Urumva baramwe. Ntiyamuhebye ngo nikubera ibyo onye. Abahungu rero mwigirisha. Ibyo onye ntibize bisubire abakobwa kubakanga mwabyumvise. Okay, tubandanye ku ndirimbo ya urahumuriza imitima. hariho utarayugurura ifoto yiko yuko madame wawe n'abana babavi eh cyo mukobwa wawe nawe karakura karaza ntabwo ubufise se
ivyo bintu maze kwibwirwa n'abantu beshi
abamani mwiza
abantu bose duhuye bambwira ati ufise abana ngo beze urarenze bagacha bambwira ati byo mukobwa none
kandi ari karaza urabibona karaza kandi nawo
urabibona ari bateza gumakura nyene ko bimeze
ari bibaza ko ajya bagenzi wawe batamubona
bajya baramubona ariko bo jewe abantu bose bamabambaza bambwira ngo uyu mwana wawe ngo ubone ngo niworohewe ngo ararenze ubwiza ngaca mvuga ati none bambwira ngo umucunge mugire ko ya umuntu acungwa n'Imana kandi n'imico yiwe we muriwe we nubwo uwo muhindero gute bitari muriwe yo gucika kuko mara numva nabaye ngo nabasimba impango nahora numva abana mu babosi ugasanga arateretana n'umuzamu akamuhesororera mu ijoro agacomoka mu gitondo akabari ngaho we ntubimenye uri umupapa wiryamiye uragize Imana nihimenye ngene bizogera
kuri ki na mu ma image nabonye mwo hari abantu Jean bafise ibipanka turahumuriza imitima ariko bikaboneka ko ni nifashanyo mwari mugiye nko kuba eske bijya ni vya video time mwari mwagiye kubafasha
si vya video ijya video narayikoze cyane yumvira kugira imere neza n'amajambo naririmbye ashore gushika mu bantu neza cha mfata imfashanyo nja mu gatumba ahantu abantu bahuye n'ivyago yimvura bamwe bari mu mashitingi ndagenda ndagura umuceri biharage ndashobora kubafasha hanyuma cha ndabashira mu ndirimbo nerekana urahumuriza kandi bararyohewe cyane barabona nyine ko Imana ihumuriza kuko nanje nagiye ngiye kubahumuriza barabukwiye muciwe umusumo nta si scenario y'ubumbeshi ni ibintu biri natirere nabahaye
okay niye inspiration bon wari wibutse iki antuka nawe urafite ama experience menshi mu y'ubuzima kugira wumve wo kwandika irya ndirimbo kuko numvise amajambo arimo ariko naremereye ukuntu nawe ni giki cyatumye kandi twiha n'irya titre turahumuriza imitima
je ni ukuvuga mvise ubuhamya giyo navuye imana je yarampumurije cyo tuma wonye nabana ndabaza namo nkaberekana urabona ujya mujyana
abana bose ndafise abana bangahe
bise abana batanu
bose wamva kuva kwa mbere gushika kwa gatanu mbe n'abakozi
babiri abakozi sinabashizemwo
ibo basigaye bro
mira yari yari ya famiye ego imana irahumuriza mugabo uko imaze kumpumuriza siko irahumuriza umukozi wanje kuko ndacamukoresha ndacamukoresha ndamuhanga trani se nkani nje ndamubwira ngo imana yaguhumurije nyene ni original hari giye wari gusanga no bo ntivyari ngombwa yari famiye nashaka kwerekana ko imana je yampumurije ariko nanigisha abantu ndababwira ko ihumuriza nabandi mugabo nshatse kwerekana abantu bari mu bibazo imana izokuramwe izobikura mu bibazo umukozi wanje ntari mu gukora afite nako kazi kandi ajya maneza kajya
muko haru kandi ugasanga we ntwanafunguye
eh ahubwo ni watangura kubijya je ntaranabyumviriza inyama ni watangura kuyijya je ntarayijyaga mugabo hari wundi ahangayitse wa muntu ari mu shitingi hari ya mugatumba urabona kujya buzima arimo burarenze ni bubi paraporo ya wa mukozi wanje rero iyo ndirimbo mvuze kwihumuriza ahubwo byasaba iyo ndabishobora nari gufata abantu bari mu bibazo byinshi bitandukanye nkabashiramo mugabo n'undi ntibyaye ukunda ko bijyamwo byose gikuru nubwo hojamo kimwe birerekana ayo majambo n'uwundi ari muri bwa buzima kanaka arahasatandukanye ariko arasaba mu ibarabara ariko aragira iki ikamukora akumva ko hari umunsi umwanya n'umwanya Imana ishobora kuzomuhindurira ubuzima kuko je yarampinduriye nari mayibobo mva mu mayibobo nabaye umuboyi nabaye nacuruje ikaranga nacuruje imihwi mu isoko muri vire ndakora ibintu byinshi bitandukanye hanyuma Imana yiciranyereka ati mwana wanjye ndagukunda hari ukuntu yabigenje n'abandi
byagenze gute basi byagenze gute
ni eskwari ndende twarara
ko yigusa kugira ngo basi nabandi bumve ti
mu ncamake nuko Abel mubona narabaye mu kirundo je mvuka mu Kayanza muri komine Muhanga mugi ntambara ibaye byarashitse nda papa yarafise abagore babiri yose undi mugore mu kirundo aranjana nayo ndi mu mwaka wa kabiri wa gatatu wa kane ngeze mu wa kane njana nabandi bantu gupagasa mu Rwanda tuje kibungo turapagasa tugiye kurima mugo je sina yibandanije nari mwana muto naca nangura kuri kiboye inkorera igihumbi
muri kinyaka
yari nka 13 nine eh hanyuma ubwo buzima ndabubamwe ndava ngaho ndaje Kigali ndahaba imyaka myinshi imyaka 6 ndi mayibobo nsunika makinga y'inzoga
ahantu
eh narara ku makarato Kigali ku giporoso generale no mu mwonga hari ku mushumba mwiza mu mwonga naraharara ahantu nyene ibintu
bibi twizere ko nta makore wanywa
oya sinigeze nk'amakore nasoma icupa gusa ko hari akazi nakora Kigali tugasunika makinga inzoga ziza zivuye muri Kigali ngari aho bita Masaka no ku Murindi tuyasunika makinga tugeze Remera tugaca tubanza gushyiramo imikenke tukano generali gomborewe ndi Kigali turaba muri ubwo buzima imyaka 6 mu nyuma ndabona ko nokwiga umwuga watumye ngeraho ngeze ndi Kigali natanga gukora ibiraka bya cuisine ahantu nkabona birimo duhera mbonye birimo duhera nca ndafata mpanga kugaruka mu Burundi kwiga umwuga candaza ngai bujumbura rero bivuze ico giye nadandazimihwe kwari udandazimihwe muri viro gira ndo nkamahera premier denje kwiga nkikorera ibasenda nazumuhwe ku mugoroba nkaja kwiga cuisine ndakora ama stage anakomeye mpejeje ntangura kazi ubuzima ndimo bwose ni nabwiyumvira ndi kigamba gateka ntahe kwiga umwuga canza kwiga umwuga umwaka ndaheza ibintu bimwe ntanga kubimenya ntangura gukora kazi ubuzima bwanje buca burahinduka kuva 2007 ari uko maze kumenya umwuga ari kurumva ko naciye muri vyinshi umuntu haraba mama bambona nikoreye umuhu muri vire batazi impamvu eh je narabona ati nta kundi nzokwiga nta kundi reka ndandaza umuhu nkaja muri rirare kurangura imiwi nkayizana ku isiniya nkaza muri vire bakayigura kandi byarimo amahera sinabura amahera vraiment je nize nta ntabura yo kujya ndiga ibyo uwo muganda uheza ni wongeje ja Iswari ndende.
Although nk'abantu urazi bakunda kuguma mama batesa, urumva inzara iki, urumva amashaneti nibyo bakunda kuvuga. Genda ukora akazi nta uzogutwenga kazogutunga. Unyagirwe nta ribi n'izuba rikwice nta ribi. So indirimbo yawe rero ujya mwana nk'ubu yokunda ndiko mvuga ujya mukobwa wa mukuru nyene. Wosanga akunda genre ukonyi ukora indirimbo ukora amafilme ugasanga nawe afise nk'impano zisaba ko aguma ari kuri kamera uzomwemera
aguma ari kuri kamera mbo nta nivyo akunda
nza kuda
oya nta vyo akunda kabisa yaba bikunda tuba tumaze kubimukoresha mugura abona ko ta na filme nyinshi arimo nta ndirimbo nyinshi arimo si byiwiwe ubujya irifo ku muntu azakora ikintu kiri mu mpano yiye hari abantu benshi bambwira ko kwita musore ya filime ko kwita musore indirimbo none nje gufata ndamuhatire ku musore indirimbo bitari muriwe iyo babiri muri umusubwe nkumva ari karimba karimbo biramusunika ati Partage none nanje jaga kugira nuca ndabimukorera eh yarabishuhiye none nta nivyo akunda ahubwo ababona ahubwo ndi nk'umusazi
nabibona kuri umusatsi kuko nawe biramuhisha afungura hari ikintu nkunze kubona nk'ubu urazi gusa urafise abagenzi benshi b'abagabo ugasanga umugabo muganira byose nta n'ikintu na kimwe aguhisha ugasanga nk'ubu yarazungurutse kudraga umwana wawe ubimenye ubyifata mu
ari umuntu w'umugabo
n'umugenzi wawe kandi
ugomba ivyo kubera birabaho
yarazungurutse yaratora nimero na kimwe wamenye
izo birabanje tuma tukina n'amafilme tukakina amafilme gura twigisha ikintu nokora je chambere no kwitura ubutungane kuko je sinogera ngo tugwane mugo je no kwitura ubutungane ukantunganira
ubutungane cyangwa oya wo mubwira ati mani si byiza je ubugenzi nyimba twaradusangira
bihere anje oya no kwitura ubutungane ubwo ntunganira
natari so hari kava nabonye ya filme izo jahogari ubabwire byishuko iyo filme
ni filme inkoni ya mukeba
inkoni ya mukeba
yego
mukeba
mukeba w'umuntu ngirana umuntu umukeba w'umuntu ico kirundura cumi umuntu mugwanira umugabo
umugabo abagore babiri bagwanira
umugore
umugabo nibo baba bitwa bakeba
abakeba ibintu vya gucyo ntacu hama inkoni ya mukeba iraja ku numunsi nyene turiho turavugana iraja kuri channel ya Abirindo wayo ni filme nziza bazobona bakabona inyigisho zirimo sino nazivuga aho ndazishore kuko twara izo nari kuvugira ngane azikoze muri filme rero bazoya bazuba abakteri harimo Dani niwe twashoboye kuyikorana n'umujyo bwo kuyandika uryo kuyihingura niwe yagizemo ingufu cyane hama akaba ariho umukobwa yitwa Nadia n'umukobwa bataramenyera cyane muri filme ariko abirimo neza akaba harimo umuntu wa directing wa mitamede nibashobye kuyidufasha kugira dukine biri ku murongo abantu ba mbere na mbere nawo abandi nabo muzobabona nyine ntageze.
Okay. Entre temps, nous gagnons des mots. Tu connais la langue, ça. Joachim, mon gamin, Joachim, on a donné la vie à mon gars. Hey. Ah, quand Joachim, maman, j'en parle pas. Pourquoi il va venir? N'a donné la dimanche, mon amour, c'est comme
Musangu yandirimbo barayikunze cyane bayumvise ikirodio. Jackimo nyine yarambwiye ati sha uruwa mbere mu ndirimbo z'Imana bro. Ti kandi musi iyo ndirimbo ikora Jesse nayibonekeye mu noshavura. Burya yemeye aravi ngoza arafata igitoro araza kugira igende ndirimbo ibonekemo. Rero atezwe kuja mu mpemu kuko yarabihahamiye yari mu kintu akunda.
Na usanga ari mu bahumurije.
Eh yarahumurije umutima. Iyo uri mu kintu ukunda bituma ukinezererego. Niyo mpamvu yaranezerewe cyane.
Okay, nk'ikintu wabwira abakunzi ba Isaac TV kugira ngo dusoze ikiganiro.
Abakunzi ba Isaac TV mubandanye mushigikira Isaac kandi urabona ko ari TV ikora neza mu Burundi iri ku rwego ama TV online Isaac ku rwego rushimishije. Murarenze muravumye nyine mugani wababanye
turahara
muraharawe rero bagume babakunda tubafasha n'amaparataje mufasha amaparataje y'ibiganiro byabo kugira bigire kure kuko turifuza kugera ku rugero abandi bo hakujya bageze ko mu bizanye n'amaviews kuko nimba twe dushobora kuronka ibihumbi 10 ku munsi umwe hari abandi usanga bari ku bihumbi 100 ku munsi umwe amerika iryo tandukaniro
mfite sinzi abantu hari abantu bashavura ngo urumva ngo hari yango ntibabaje ngo cankike nashaka mutahura ikintu kimwe abantu mutaye mubitse mu Rwanda no mu Burundi wana internet twebwe abantu bakoresha internet mu Burundi usanga ntishikana 20% donc ajya amavyuzi turonka ahubwo ni menshi cyane
turacari bake
urumva abantu bakoresha internet nuvuga ngo arakoresha ngo afise ngo smartphone agura Facebook WhatsApp ayo nama megagura ugasanga mu bindi bihugu donc hari buke imwe
imwe icikora byose
byose babikora kuri internet ariko ubu unyi hari umuntu atazi na telefone cyari cyo ari umuntu ari radio gusa urumva rero basha abantu bazo bakora ku mashini ya YouTube ntimupanike kandi si mwebwe sikubera ko mudakora sikubera ko ibintu bidakundwa sikubera ko ibintu atari byiza ariko ni kubera yuko abantu bakoresha internet mu Burundi atari benshi. Okay.
Ariko ikindi kibabaje nabo bakibayikoresha nibo bahama views abanyarwanda. Nibo
ba. Ya. Abarundi barakunda ibintu by'abarundi ntibasuye kubabeshera. Gusa ni bake. Kandi je ndaza abantu urumva nk'ifilme yawe yayikunze. Urumva ayiraba nka plus de 5 fois ku munsi.
Ah eh filme zo zirarabwa. Kandi
barafite filme indirimbo basha sibo sibo ni kubera ko ntibo kwigaburamo ibicijana ari umuntu umwe. So abakunzi ba Isaac TV kandi bashimire rero ndabwira ko ndabakunda cyane murabizi tuki mwe namwe nimwe ba boss bacu muri itanga vraiment mukaraba ikiganiro kenshi mukagisharinga nabandi mugende no kwa bendu wayo murabaga aga film filme iza kuja kuno munsi murabe n'indirimbo yiwe abantu bahumurijwe imitima ndazi ni benshi nta muntu n'umwe Imana itakuye ahantu kandi ashobora kuyishimira ego kuri mikro murabona ni mico santra tarita behind camera Juma Jokes ciao ciao
Isaac TV oh.